Shana! Shana!
Look up, Papa. Are you standing up?
Sipushi ya litra pitone kama atasoma mwenye. Jaribu kumusumisha kwenye upande huu.
Tieto. Kame kata. Tieto. Smell. No, go back.